ucelile ukuthi amthathe.
Mhm.
Yena ukhala ngokuthi Mpumelelo akazithembi kahle kahle. Ungathi akazithembi ukuthi angakwazi ukuhandle abantwana.
Ma ubheka wena sis, ingalungiseka kanjani le?
Mina uyazi ukuthi nginasisikhathi Mpumelelo. Especially sabantwana ziningi izinto ezenzakalayo ngisaba nokuzisho.
No, mhlawumbe ufuna izinto uzisho azizwe.
Umama umntwana uyabashiya. Uyabashiya abantwana ahambe ayilaya khona. Abashiye nomntanakhe omncane. Usekana ngakhe?
So, probably one, us.
Abashiye abantwana balove esikoleni. Makabuza umntwana ukuthi wayengayanga esikoleni. Mama bekangekho bekangishiye nomntwana kithi. So now kube ne-situation la bekangena ejardini labantu. Uhamba nabantwana bayotshontsha i-cross. So mina I feel ukuthi Mpumelelo kumele ayenze i-plan. Especially ngalo mntwana lo specific because umama uyamgruma ukuthi abe yilento le angayithanda ekugcineni ubabakhe uzobe ethetha yena amaminsi uyenzeni amaminsi okuthi umntwana avikeleke kule mpilo enjalo
uzobavikela kanjani
babikhayele ufudumele ngibaprotekthe kahle nje abantwana bam ngikele ukubadisa hayi
nangelimala ake sithi lokhu ke mhlambe asikubeke kube yiqiniso.
Okay.
Kuphatha kanjani wena njengobaba womntwana ukuthi umntana wakho
ngiphathe kahle.
Manje yini oyenzayo ukuyilungisa?
To be honest. Into kade sayikhuluma ukuthi yazi ukuthini. Next year ithi sibone ukuthi senza kanjani. Ukuthi abuye azohlala ngapha.
Okay.
Yeah.
Enye into ubuholi. Ukwenza. Akona ukukhuluma.
Ngenza ngamtshela nokuthi mina mhlazana ungithatha bengisecela ubuyisa abantwana anginankinga nokuhlala nabo nawe uyakwazi lokho
ayivamile le
ya
kodwa wena unayo uzizwa kanjani ngalokho
ngizizwa ngibusisekile
yeah
ngoba nayo mama angajela ukuthi ngisanokusho ngimbonge.
Okay, lalela mkhulu.
Yeah.
Asilungiseni into kanje. Asidodisane manje.
Okay.
Umuntu nomuntu unabantu abamphetha.
Yebo.
Njobe ezalwa emndeneni. Abantu bakubo babheka ukuthile ngaye njengomuntu wesifazane. Wena kufanele waziwe kubo kalithathi, waziwe kubo kasisihlengiwe ukuthi ubani awuyena uwili kule mizi yabona kwamanje ufana nenja kule mizi ngoba awuhloniphile khona abathokozileke so kufanele wena uzakhe ligama kubo nakwasisi lokuzana ulithatha ulungise konke ofanele ukulungisa
Mpumelelo has been living like a man with two wives when he has not taken the necessary steps to marry these women. Kumele azame ukulungisa.
Khona kuzokhuphukela kuzoba steep because sase journey end.
Yes.
Kumele ngilungise abantwanini. Kahle yibo kumele kube priority. Ngikwazi ukuthi mabangaba bonke endaweni eyodwa ngihlale ngiba nesikhathi. Ngiphile nabo kahle. Yeah. Bese ngilungise indaba yabo mama.
Leyo ilungisanya.
Ngendlela efanele. Kumele ngivele. Then I'll take it from there. Ukuthi okay, going forward. Yeah, sibambisene kanjani. Siphilisane kanjani.
Kuhle ukubona Mpumelelo stepping up as a man and a father.
Siyabona ukuthi acting isibuzo ukuthi uyamthanda yini. Ngiyabona la.
Ngimthanda kakhulu.
Yeah. Sengva.